Hi everyone, welcome to another episode of Vision in Motion Motivation. If you're not subscribed to my YouTube channel, please type Dr. Violet Olonamatikane and subscribe for more powerful and inspirational videos. Uma ungaxoli kuwe noma uma ungayixoleli usemathubeni wongakwazi ukuqhubeka kahle nempilo yakho. Ngicela ukuyiphinda lento. Uma ungaxoli ungayixoleli wena usemathubeni amaningi ukuthi impilo yakho ungaqhubeki nayo. As a result, abantu odibana nabo or ohlangana nabo endleleni uzobatreat-a njengabantu abakuphoxile noma abakonile previously ngoba wena awukazixoleli. Indaba yokuxola, it is very important ngoba iyakwazi ukukudlulisa ey'ntweni ukuze uphile kahle nabantu. Forgive and let go. Let bygones be bygones. Uyakudinga ukuthi uxole, uzixolele wena nokuba i-victim noma ngabe yiphi isimo esikuphazamisile empilweni ngoba uma ungaxoli ubungozi balokho abantu ozodibana nabo in future uzobatreat-a njengabantu abaklimazile previously kanti abantu abafani and bonke abantu abeze empilweni zethu beze to serve a specific purpose. Awufuni ukuthi ubambezele impilo yakho ngenxa yakho. Sometimes impilo yakho ayiqhubeki ngenxa yakho. You need to forgive yourself. Noma ngabe kubuhlungu kangakanani, but the cure is ikho ngoba ungaxoli kulimaza your soul. Now, uma ufuna ukurelease amandla wakho from your soul ukuze ube nepeace xola, ayikho enye indlela. And awudingi ukuthi abantu baxolise ukuze uxole. Ngoba if you do that, uzobambeka for the rest of your life. Abantu beqhubeke, be-enjoy, baye emabhishi. Sebekhohlwe nanokuthi bake bakulimaza when ubhizi. Uthi ingenxa, njengoba nginje ingenxa ya 1 no 2 no 3, noma ubani. If bengahlangana nobani, angaba ngifika ngalanga ikhona. Forgive yourself. More than anything, you're gonna become powerful. Forgive yourself.